Encwadini ya-Isaya 61 verse 1, Vuka udle, naku ukuphila kwakho, singwa sakho sekuphila. Moya wengosi simakadze ukimi, ngobe simakadze ungigcobile, kuthi ngishumayele tindzaba letimnanzi kulabambofu. Ungithume kuthi ngite ubopha labo labathi inhlitiyo tabo tithabukile. Mawuya ku-Luke 4 verse 18, Jesu yatethula angilona locotshiwe. Ngiyawathanza la magama, noma angasabonakali ku-Luke 4 verse 18 lathi utobopha emanceba etinhlitiyo letithabukile, to heal the broken hearted. NguJesu loyo. Umhlaba lesiphila kuwo uveta emathuba kubantu laba powerful kuthi ngibo labangaseva. Lo mhlaba uveta emathuba kuthi kuze ukhone kuba lutho, kumele ube ngumuntu lobonakala unemandla, lobonakala uphumelela, lobonakala tinto takhe timsebendela. Kungako nebufakazi lobungibo akusibo bufakazi bekuthi ngizilile solo angiphumeleli, angatholi isikolwa sebantwa bami, angatholi scholarship, tindwati ngihambeli kahle. Tandla kuba ngazuthi asitishaye mawuthi ngqobile, mawuthi ngiphumelele. Ngoba mawuvela ngebuthakathaka, ngekulimala, ngekwehluleka, awusiye longathi khanza uba lutho kulesitukulwane kulesikhathi lesiphila kuso. Ngenxa yekwadi kuthi ihlobo luni lwemuntu lolufunekako kuze lute useva, labanengi bethu bagcina bakhava nge-cosmetic yakamoya, bakhava ngekuzama kuvela u-powerful, uzame uvele u-successful, uphumelela, kuze nawe utowemukelwa kule team yalabasevako. Lo mfati weSamaria lengicela kubekisa ngaye, ngiyasola uhamba yedwa nje, ngazuthi bekanako kulimala somewhere lengeke ngikhona ukuchaza kabanzi ngaye nyalo. Bekalimele lo mfati, uhamba yedwa njengengomo, mayilimele ichuta letinye tayishiya. Mawulimele utikhanza usele wedwa usemkhathisini webantu, ukhanza bahleka labanye lungaphumi lihleko kuwe, ukhanza labanye ngathi sebahambe libanga bakushiyile, yize unabo. Lo mfati lo waseSamaria bekalimele kepha bekade kuthi kumele akhave ngekuthi unenzawo la akhonda khona, kumbe futhi bekanemfundisi lothumile lakhava ngako kuthi yena ulimele. Kuyendeka nanyalo emasondo ethu la lamahle kangaka sigcine sikhava ngawo, o mina ngikhonda kuphi kuphi, o mina umfundisi wami nguzibani banyana. Ngoba kuba ngathi mawutawuveta lisondo lakho ukahle, mawutawuveta umfundisi wakho kusho ukuthi ukahle, ngoba umfundisi wakho powerful. Nkulunkulu akasicolele kumbe sibeke kuba powerful, kuba strong, kwangazuthi ngitona timbawu letithi ungemukeleka. Gani uyachuta, utsinga luthandro, utsinga kubeketelelwa, utsinga kuneswa. Ngicela kusho Jesu aketelanga laba strong, utele laba weak kuthi babe strong. Utele wena ungakufihli kulimala kwakho. Open up your heart to him. Vula inhlitiyo yakho. Mangabe sewufikile embi kwadokotela, makathi khumula ungasafihli, inyanga lenkulu ikhona ligama linguJesu. Mina njengenceku yeNkosi naletinye tinceku taNkulunkulu sibuke njengebantu who can only facilitate. bantu labangaba semkhatsini wakho na Jesu kukwethula ku Jesu lokunguye lophilisako lo mfati we Samaria kuphila kwakhe wakuthola njani mawufunda kusahloko 4 Johann verse 25 26 ngekubona ukuthi ukhuluma na Jesu hayi ngekwati i doctrine hayi ngekumemeta amen hayi ngekuthandaza umthandazo lo powerful ngekubona ukuthi uhlangene na Jesu ngula athola kuphila kwakhe khona live la nkulunkulu lithi by his wounds we are healed simanga ngiso lesi kuthi the wounded Christ is the healing Christ Jesu lo limele lo walinyatwa siphila ngaloko kulimala kwakhe nawe ngiyathandaza ngeke kumbe ngati kuthi kanjani kepha inkosi le yatiko nalebona kulimala kwakho kwangekhathi ngiyafisa ngiyakhuleka ngiyakholwa uhlangana kwakho na Jesu kukunikete kuphila ngemivimbo yakhe nawe uthole kuphila kwakho don't hide your wounds it's fine to be you Jesu utele kulethela wena kuphila amen